Amanya gangenze Anthony Bakule Salungo ngankula wano ku Entebbe International Airport tubagaliza inaku enkuru ennungi ez'emirembe n'essanyu ate n'omwaka omujja gubabeerere gwa mirembe temuva ku FUFA TV.